What he played was nice. Don't repeat that four times. So go full on. So I think it should be like she sings first.
Da 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 da